Kei te piki haere, te tokomaha o ngā wāhine, kei roto I o tātou whare herehere. Me te aha, ko te nuinga o rātou, he Māori. Toru whakarau ake te kaha ake o te mauheretanga o ngā wāhine I enei rānei tēnā I ngā tāne. Hei tā te rangahau a Te Rina Kowhai, a tērā tētahi pōu o te hapori e kiana, e tika ana kia tino whakamā tātou I tēnei tatauranga.
Kua eke te tatau mauhere o Aotearoa, ki te tihi o ngā tihi, a e 822 ngā wāhine, kei rō whare herehere.
Just Speak knows that our fastest growing prison population is our wāhine, and something for us to be thinking about is the year I was born, 3% of our women in prison were Māori, and today we're looking at over 60%.
E ai ki ngā tatauranga hou a te arapautama, e 5,000 o te hunga mauhere wāhine, he Māori. A e 31,000 he Pākehā, e 50,000 no ngā mātā waka.
He tino hirahira ēnei tatauranga mauhere wāhine ki ērā atu o ngā tatauranga mauhere tāne, hei tauira I ngā tau e 5 kua pahure, kua piki ake te toko maha o te hunga mauhere tāne.
Mā te 19,000, engari, e 5,600 kē te piki ngā ake a te hunga mauhere wāhine.
Within the last 10 years, actually, legislative changes that have been made that have effectively increased our prison population in the face of decreasing crime rates. And that's come about by decision makers, legislative and policy decisions, which has been really harmful. We know that if people have contact with our prison system, the more likely that they are to come back and reoffend and do so more violently. That doesn't seem very useful. Effectively, we're creating universities of crime.
Hei tā tēnei māngai take mauhere, me whai rautaki hou te kāwanatanga hei kaupare I te pikinga o ngā tatau nei.
We need our Māori MPs to step up and say that they're not going to do this. They have power within this government, they can't let this happen, otherwise they choose to imprison the next generation of our children. That can't happen on our watch.
Hei tā ngā rangahau hoki e pākino rawana te hunga mauhere wāhine e te mate tūkino tai tōkai, me te mate hinengaro.
This current government, with the most Māori in Parliament sitting around the table, are considering whether to build another University of Crime, Waikerea Prison on confiscated Māori land, building a prison which will house effectively our people, and we can't afford for that to happen.
Muturawa I hō neke atu te 5,000 o te hunga mauhere, he Māori, a hei tērā marama ka puta te whakatau a te kāwanatanga, mēnā ka whakarahi ake rātou I te whare herehere o Waikerea. Te Rina Kowhai, te Karere.